Meanwhile,
hello, hola, 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 da 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 FAYEYoko. I'm like, you know, my heart, my head is like really empty, but my heart is for you. I practiced this for five days.
Give it up one more time for FAYE and Yoko. Thank you very much, ladies. Give them one more big round of applause. Thank you for that.
Meanwhile, da 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 da